Oh, no, maneno, 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 maneno. Oh, yes.
Thank you.
watoto wako wanatusumbua huko. Tupigie makofi kidogo. Tupigie makofi. Wivu. Tuache wivu. Kidogo tuwapige makofi wanaotoka na wanaoingia. Hii squad iko na mafanikio.